sombululela uphi? Unikwe u-negative 3p, ulahlekise u-7, mncinci kuno-p udibanise no-9. Ngoko into ofuna ukuyenza ke, kuba u-p lo umenza bekwicala elinye lale inequality. Masimenzeni ke u-p lo abe lapho kwicala se-cos. Siqaleni ke, ngoba silahlekise lo u-p macala, kwenzela uba la p kwelaa cala lasekunene angabikho. Ngoko ke masenzeni ke, silahlekise u-p kwicala lasekunene, siphinde silahlekise u-p kwicala lasekhohlo. Ngoko ke kwicala lasekhohlo sishiyeke no-negative 3p, ulahlekise u-p yangu-negative 4p, ulahlekise u-7. Abe mncinane ke yena kuno-p, ulahlekise u-p bahlabane, kushiyeke u-9. Ngoko ke into enyandelayo efuneka uyenzile kuba ulahlekise lo 7 lo engabikho na negative 7. Singayenza njani ke loo nto? Singadibanisa o 7 macala. Masenzeni ke, masidibanise o 7 macala. Ngoko ke ngokucala lasekhohlo o 7 aba bazawuhlabana, kusho kushiyeke u negative 4p. Yena ke funeka abe mncinane kuno 9 udibanisa u 7 ongu-16. Singaphinda senze ntoni ke ngoku xa sifuna lo p abe yedwa? Into esinawuyenza ke kuba senze la negative 4 angabikho. Singenza njani ke la negative 4 angabikho? Into esinawuyenza kukohlulahlula macala ngo-negative 4. Masenzeni ke, sihlulahlule kweli cala o-4 bahlabane, sishiyeke no-p. Siphinde ke ngoku siyohlulahlula kwicala lasekunene ngo-negative 4. Inye into ke funeka uyikhumbule kuba ke xa sihlulahlula nge-negative ngento e-negative macala kwi-inequality, iyaguquka i-inequality yakho. Ngoko lena izawutshintsha ke ngolonqinane ibe ngunkulu kuno. Sitsho ke ngokucala lasekhohlo sishiyeke no-p ngaba u-negative 4 no-negative 4 bayahlabana. Uphi ke lo funeka abe mkhulu kuno-16 ohlulahlulwe ngo-negative 4 ongu-negative 4. Singayibonakalisa ke le nto kumgcamanani kanje nyam. Masizobeni kumgcamanani wethu. Nanke asizoba, asibhaleni amanani, sithi negative 5, negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, ibe ngu 0, ibe ngu 1. Asibhaleni kakuhle, negative 1, 0, 1. Siqhubeke icala lasekunene. Ngoko ke impendulo yethu ithi uphi lona umkhulu kune-negative 4. Ngoko negative 4 lo akekho kwimpendulo yethu. Sizozoba zonke amanani la angaphezu kuka-negative 4. Nako ke siwazoba. Masijongeni ke ngoba sithatha amanani ambalwa. Masenzeni okokuqala, sithathe inani elipha kwimpendulo u-negative 3. Yena ke funeka esebenzile ke ngoba kakade okwimpendulo. Masijongeni ke, u-negative 3 umphindaphinde ngo-negative 3 ulahlekise u-7. Ebe mncinane ke yena ke uno-p. U-p ke ngoku yena ngubani? Negative 3 udibanise no-9. U-negative 3 umphindaphinde negative 3 ngu-9 ulahlekise u-7. Ndingabe mncinci u-negative 3 udibanise no-9 ongu-6. U-9 ulahlekise u-7 ngu-2. U-2 funeka abe mncinci no-6 and ke kwaye injalo. Masizameni ke ngokwenani esilaziyo ube balingasebenzi. Masizameni u-negative 5 lona. U-negative 5 funeka ingasebenzi ngoba ke kwimpendulo yethu. Negative 3 umphindaphinde ngo-negative 5 ulahlekise u-7. Funeka abe mncinane kuno-negative 5 udibanise u-9. Ngoko negative 3 umphindaphinde ngo-negative 5 ngu-15 ulahlekise u-7. Funeka abe mncinci kuno-negative 5 udibanise u-9. ongufo. Ngoko ke masijonge imisebenza nasi ngothi 15 lehlekise u7 ufumana u8. Lo 8 mncinci kuno4. Ayikho njalo ke lonto. Ngoko ke kakade ayikho kwimpendulo zethu. Ngoko uphi ongu negative 5 akasebenzi yena. Ke ngoku xa ufuna uphinda uqonde uba uyayazi nyana le nto ungazama nala nelaa nani lipha kwesasingqa singenanto u-negative 4. U-negative 4 ke yena ke lona funeka abe khona pha ku-negative 3p minus 7 olingana no-p plus 7. Kodwa ke ayizukwazi ukuba khona ku-inequality ngoba kaloku asigcwelanga esasangqa pha into ethetha uba u-negative 4 lwakhe kwiimpendulo zethu. Masimjongeni ke uba uyakwazi na ukusatisfy, uyakwazi na ukungena kule equation siyibhalileyo. Sithi u-negative 3 umphindaphinda u-negative 4 lwehlekisa u-7 funeka alingane kune-negative 4 dibanise u-9. Ngoko lo ngu-12 lahlekisa u-7 funeka alingane no-5. Kwaye ke le nto yinyani ngoba u-15 lahlekisa u-7 ngu-5. U-5 ke uyalingana no-5. Ngoko ke yena ke eli nani lingu-negative 4 funeka lingabikho kwiimpendulo zethu ze-inequality. Kodwa ke xa ufaka into ethi ilingana funeka ikwazi ukusebenza. Ngoko ke le inequality yethu eyona yona ikwimpendulo yileyana sizobele phaa kulaa mgcamanani wethu ngalaa mbala uluhlaza. Urayithi ke u-negative 4 lo angasebenzi phaa kwi-inequality ngoba kaloku asimfakanga kwiimpendulo zethu. Ngoba kalo inequality yethu ibisithi yona funeka ibe mkhulu, ibingathanga funeka abe mkhulu okanye alingane no-negative 4.